Wakili Otieno Obiero okelo gini e dhot wang'ni pek yako yawa Rangwe constituency wang'ni liel mach mich chalo lo mich chalo lo yani sawadi maolore ka koth hakuno ni gini pek yako yawa ilungu ni Otieno Obiero super cup ma mipira madwa gore constituency odwa gore kama lich Rangwe pek pretari ngenia kata enia yani wode te mani e constituency Rangwe Timbe ka timbe wuok ariyo ariyo wuod ka wuod. To ka gisebiro to girado. To rado. To gore to dhi. Ba to ng'a moloyo. Hagi mich ma yako yawa number one nigi mich mare. Number two nigi mich mare. Number three nigi mich mare. Number four nigi mich mare. Jaboto. Okanono wakilo dagi. Okanono. To bende. One gi best player. One gi best goalkeeper. One gi stop scorer. Benitie kata nyakwara moga juwa. Otieno biro marach kabisa nyakwara moga juwa ma super cup. Iko egi constituency. Mipira ni biro dhe. Bipo manuwa chopo England. Kini timo re Rangwe constituency nyakwara mogi. Idi chaki ya yanga tournament. Dwa gorema yako yawa. Winyi ni mita duwa. Mich ni kata mane. Leo ni uniform. Mipiche. Watch mark mipira. Soksi. Otoka pesa. Chalolo okombe. Gik mupo grupo gure. Toki mit ma chalolo wangini. Akudi ni wangini. Otieno Obiero, Wakili, Body.